Urafise aba bebe?
Aba bebe. Eh, ndamufise umu bebe apana wa.
Urafise umwana?
Ah.
Wibarutse wewe.
Je navuze ati kweri babimbwiye mu gato kumbe je ni mpfa ndayikoroya nkapfa bo baraje gusigaraho bonyene. Eh, nkavuca avuga ati kweri oya ntabyo nokora ivyo bintu. Kandi n'impamvu ntari guhava ndayikorora. Na papa we ni yavyanka nti yayihakanye.
Pemeshi barakunda kuvuga ngo kuvyara ngo kumukobwa kibaruka ntakorondere mu bane ngo biraryoshe. Kuri wewe ukivuze kwiki?
Oya, sikuvuga ngo biraryoshe biravara n'urukundo.
Ndavuga ngo reka nguriya mukobwa nze ndamukure kwa akabebe. Niyumvire kumutwara gashika kumukura kwa akabebe gusa.
Eh bariho.
Isaac TV.
Jesse ni Isaac TV murasiko tubakunda bakunzi ba Isaac TV mukubazana ibigando bimeze neza ni Mr. Home namaze kushira kuri mikoza Isaac TV Star Boy behind camera ni Juma Jux ngo twama tubikora miss yose kine cha kiganiro home urabona hantu turi byabaye ngombwa yuko dusanga umu sister ni umu sister asanzwe akora kuri TV aho Elmix TV novuga yuko nawe nari kwabikora neza cyane gose ariko araza reka ndamusange aha aba kugira aje kugenda gukora nimba taraje gukora ikigana aje kugenda gukora je twakuye mu ico wanje ubunye narahinduye strategy ndabasangi wabo nabe kwanza ko bakubura ndabukuno baba bameze n'ibyo bari ko barakora okay mfata je umwirikirane nazi juma juksi ari araza kuduha amasana bameze neza cyane amatsa nsumira bangashi nirirwa ndadodoro no munsi ko yaranda amaze kuhaza irivunge ne direct yes tende juma juksi batende njira mwemega naboneke abari a abari ame mwemega naboneke yes ngo ja yes bakunzi ba Isaac TV murazi kutubakunda cyane twashitse reka dushobe kuyagisha umwigeme uvuga yuko oya ngo tuvugane gato tuvugane nabitse mikro Profesh, business. Ibijumba bitaye hasi kandi nibyo bazagutega. Ibijumba bitaye hasi. Mbega ibintu navyo bavyita gute? Ninja zingurube.
Eh, turatonze
ingurube. Ah. Yesi, reka nenda baramutse bakunzi ba Isaac TV urabona ko nahishikiye. Je wunzohora ndabasanga muhiru kunyene.
Ariko sivyiza.
Ubu sanga ugira uje mu kiganiro kunyene uheje gutonora ibijumba.
Gombye manze meze gutonora ibijumba hama cengenda. Rega dukora twari.
Akora mu
akora mudavera.
Kuko abantu bari kwaradukikirana barashaka kumenya ni wahe musita turi kumwe. Mumbabarire ubusigaye ndabasanga muhira, nibashaka bazomfunga. None ngirene. Ndabasanga muhira kugira turabe ubuzima bwabo, turabe ubuzima. N'umujournaliste nkanje byabaye ngombwa kugira ndamushikire kugira turushobe kuyagara rimwe kabiri gatatu. Araza kwivuga amazina avuge nahakora kugira agire presentation amatubandanye ikiganiro cyacu. Mwabuje kari busana.
Eh muragize neza.
Eh kugira abandi bakumenye abakunzi ba Isaac TV bari kwaradukikirana bashobe kumenya ndetse ko turayaga akoreye ikinyamakuru cyahe.
Eh nkora kuri Remix TV.
Remix.
Ah. Ntusenge Jacqueline kuri Remix TV. Yego.
Sanzuru mu host ara hosting.
Eh sanzuru ndu hosting.
Namuvumbuye undi mu journalist aba bakunda kuvumbura abandi mugabo jewe si kuvumbura nica kiganiro canje ho mukugira turabe ubuzima baba babayemwo buno buzima nibwo bubaye muri muhira ariko gutonora ibijumbu tambaye igitenge uri muhira na makosa iyo ni defo ya mbere
oya nariko ndihuta nariko ndihuta kwa kwa turamesa bana bandi kwa kiriko baramesa mvuze ati ka jenda mufashe ngene ndabihejeje kubera hari umuntu ndi ndiyaze tugenda ko bandi byose byiza
mpava mujya gukora ikiganiro na wa mu boss wanyu wa mu type mu mukunda gukorana muri kumwe ahava guhitana
eh ahava mitano
Hajye muzima bwa bwa misiyo se waruzi kuzo mu journalist cyanye byabaye nyene para accident nyene surprise
Oya sikuvuga ngo byabaye paraxida gusa narabikunda naye sanswe ndabikunda.
Kanoti karinjura karonka neza baraguhemba fresh uhembwa parlant parma cyane uri kurakora ku buntu uri muri stage.
Oya wakorera ku buntu wewe. Oya
kanoti nike.
Ni si mac. Ariko gusa umva amahera menshi yo kuri wowe bivuga nanga abaranga.
Amahera menshi. Mbona je novuga amahera menshi ntabaho kuri je.
Nivyo rero natubwe si menshi kandi si make ariko turashemanya nko nyene.
Amata nsumira ngo ijya ni modoka ngo mwaguze muri Elmix mukanya ndaza kuba ama image ngo niyo mwaguze ni modoka yiwanywe. Musigaye mufise modoka iri mu bwoko bwa vangwa.
Eri udafise modoka.
Ejya anye ni iringanye nayo sangariya mutamo.
Nivyo byihoze by'imodoka kwanza.
Ega ndagushimire kwanza gutangura carrière ya journalism reka ndakubwira ati bonne chance ko biri kose bize uzutera imbere.
Merci.
Ariko uzohora na challenge menshi. Muri kino gihe kuri gushika ino sa uramaze kugura ni challenge y'umuntu. Nk'umutipa gusanga ni boxa akakwandikira. Kuhera amaze kubona amaze kujya kuri TV online cyangwa kuri akora kazi.
Eh barakwandikira nyene.
Iyo bakwandikiye sana sana umva baba bifuzije.
Eh none bizi ngo nagukunze nyene ibintu nk'ibyo gusa ibyo baba kubarira. Eh.
Ushaka ko mukunda na like.
Ah.
Iyo bishize gitoramo gute.
Yeah. Kora si byo byagushize mu kazi. Aya ko uvuze ati ngukundane n'abantu usanga bose warabamaze kubura nabusigaza. Si byo biba byagushize ku kazi urumva gusaba mbwa ati wapi kweri nibikunda arashaka mbwa ati byo nibishoboka.
Kuba kurondera akajambo babwiye hanyene kuri kamera za exactive babwira ati jewe naje ku kazi sinaje gukundana.
Eh naje ku kazi je sinaje gukundana vraiment. Ibyo babyumwe.
Mwe jamwe abasore mure gayikore akazi ironderera umukate wa urafise
aba bebe. Aba bebe. Eh ndamufise umubeba pana wabi.
Urashye umwana.
Ah.
Wibarutse wewe.
Eh.
None ko bidagusa.
Sinzi none umuntu afise umwana bisa abasagute.
Ari ikintu cyakugoye mu bihe byawe byo kwibaruka bibaza ko ari igiki. Kuko umuntu aratwara imbanyi akayitwara 9 mois, eh? Hama kibaruka. Ikintu ubona cyakugoye kuruta byose ni igiki?
Ikintu cyanguye muri ibyo.
Ubona vraiment uvuga ati je ni imbanyi ari rya mbere ni ntwaye imbanyi. Ikintu vraiment cyanduhije kuruta ibindi byose ni iki?
Avera medzi ya nyuma nkajya mu medzi indwi biba biruhije.
Wararusha yamwe wumva umenga ufise nk'ibombe munda.
Eh uraruhanya biba biruhije nyene.
Ajya nimba atari ibanga watwarira igiki.
Oya ibyo natwarira iki?
Ari abajya imyembe, ari abajya ibiki.
Ejo gihe nari mu rumonge nibuka ko natwarije imikeke yumye.
Umunsi wajya nk'imikeke nk'inga.
No ntawe ujya gusa akamoto kawo gusa nkakumva gusa imikeke yumye nkumva akamoto byaba birangiye.
Tubwire akajambo abakobwa bari kubadukirikirana gute gutwara imbanyi ukiri umujene mutoye no gutwara imbanyi wamaze kugira imyaka isununi a 25 kuduga. Nicyo ahe kiza kuruta ikindi kugira abantu bari kubadukirikirana bumve ibyo botora bumve shwa bogira kuri bo.
Gutwara inda ukiri mutoye. Birarusha bikunze nyene urindiriye 25 agera nyene ni bon ukuze biba ari neza cyane.
Wumvise ko hari umuntu yatwaye inda akayikorora cyangwa akayikorora ikamugira ibibazo agapfa akitaba Imana kubera yakoroye imbanyi. Muri icyo gihe iyo ubyumvise wifata gute nka wewe ko warayitwaye uramwibaruka umwana arahari kandi ntuzi icyo azovamo ashobora kuvamo ikintu gikomeye cyane. Wiyumva gute iyo bishitse nk'uko?
Ndababara cyane. Ndababara cyane cyane gusa ingene nkumva sinzi gusa umwana araryoshe mbe bujyana burafise umwana.
Oya ntiharagera sha asigaye nk'imyaka 5.
Aha birashoboka gusa umwana araryoshe biragoye ugifise inda ugitwara inda biragoye vraiment ariko umaze kubyara.
Ariko byarigeze gushika nk'umugenzi warakubwira ati raba uwo mwana umukorore n'umubyara.
Eh barabikubwira. Barabikubarira
ati nk'abagenzi bakubwira muri icyo gihe bafata gute bakubwira ijambo nk'iryo.
Oya gusa nyine urihorera none wavugiye iki ari nk'abagenzi bawe ari nkawe uravuga ati wapi vraiment amareka ndabireke. Amfite igihe natwara inda ari abantu benshi banumva bapfuye kubera bakuroye inda. Je navuze ati kweri babimbwiye mu gati kumbe je ni mfa ndayikuroye nkapfa bo baraza gusigaraho bonyene. Eh nkavuca avuga ati kweri oya ntabyo nokora ivyo bintu kandi ni impamvu ntari guhava ndayikorora. Na papa we ni yavyanka ntiyayihakanye. Oya ntiyange
ni ure papa we murabana.
Ntubana
uri bana muhira nawe akaba muhira.
Eh abi wiwe
ariko batipe menshi barakunda kuvuga ngo kuvyara ngo kumukobwa kibaruka ntakurondere mu bane ngo biraryoshe kuri wewe ukivuze ko iki.
Oya sikuvuga ngo biraryoshe biravana n'urukundo
mu kuvuga ngo reka ngo uriya mukobwa nzenda mukure kwa akabebe niyumvire kumutwara agashika kumukura kwa akabebe gusa.
Eh bariho mugabo si bose ariko wese ko yarameze.
Yes, reka tubashimire urumva aragerageje kutubwira byinshi naho twamusanze mu kazi ndumva ko agerageje gukora ikiganiro. Hari uwundi mutipe bakorana havuga ngo imbe yagiye twa gute?
Edmix.
Okay, ni Edmix. Edmix yagiye Edmix TV ni uwawe cyanye murafite mu boss nyina sanswe ahitwa.
Chakibazo zokimwibarize nawe eh kuberaje
njya mukorana arabizi
eh kwerana musanze ari
itwa mbega itwa gute
Edmix
inwe itwa Edmix nyene
ruva Edmix TV na Edmix sinzi
cyane no cyane umugabo wawe
oya
ngujya ngujya Edmix kuya ehe araje kugira ibintu bice bijyuwa kandi ndumva ko mufise nabantu barafise nabantu bakina makomedi murafise nabantu bakina makomedi papa ni yaje ugo fresh mega uchawicara tuko turakora ikiganiro kugira ibintu bigene neza hani bye
wagira
amashuri ngaho nta na chimwe yes murabona ko tukumwe n'uwo mu boss wa Elmix TV cyane aza kugerageza kuraba kuno nicara murabizi ndaza kugerageza kuraba kuno nicara reka mbere ni imerero kugira bigene neza papa ni
bon
we ni uri CEO wa Elmix TV
ego
okay kandi turazi ko musanga mufise nitara za bapiti basanga bakina comedy mwa buje guhangana gatoya dukorana na boss wa kuko nga vumye vugana na wewe yo kwirukana ico ndaziko musanga mufise n'abapeti basanzwe bafise impano zitandukanye
mwa musali cyinzi
nzanza ariko atonora ibijumbi fo yuko nkore ikiganiro
none imwe ari kubanza kumukamurika none akabanza bya bibi
haja Elmix TV ni mukunda abantu bakora
turabikunda ariko mugaho mwa musanga ni ibijumbi
nivyo yateguye ko ari ivyo baza gufungura no mu
njye narinje kumwita na tugende mu gazi none ibi navyo
rero ranatombo isanze duhejeje ni bien oke barama ya gatebe abantu bo kwa abantu bo muri Elmix ndake barafise umutima mwiza okay reka rena musanga mufise n'impano y'abantu basanga bakina comedy muri Elmix TV bajya muzishyira kuri Elmix TV nyene cyangwa murafise yindi cyane muzishyira
byose bijya kuri Elmix TV turiko turayikora turiko turazana impano zigiye zitandukanye si ukuvuga ati turiko turakora ibintu bijyanye n'impano gusa imwe gusa yatara ibijyanye na comedy oya hariyo n'abandi turiko turahama sponsor nk'umuntu yifuza nk'ubu turafise nk'abapeti babiri tugomba gukora amavideo ko twifuza yuko abarundi ugwaruka bufise impano Elmix TV ibateze imbere kuko ntirugomba gukorera umuntu umwe hariyo n'amasinema agomba gusohoka nk'ubu hariyo ishyamba ry'ibibazo
imvura iraguye tumere nk'abimuka gatoyi tuje kwicara ino ni sawa Scott mvura yo happy to muratunga bakunzi ba Isaac TV akavura akagerageje kuducira muri cyo gituma tuce duhindura location kugira tuje ahandi mutubabari ko biri kose nawe mwabibonye akavura nti twari kwagumamo kamera ari gupfa cyangwa gasanga ibindi birapfuye twari tukiri kuri Elmix TV ku bintu by'impano reka tubandanirize uno musaza CEO wa Elmix TV
yego nari meje kuvuga ko Elmix TV itaje kumpana imwe gusa iri kumpana turiko dukorera n'abantu zose harimo aba peti babiri tugomba gukorera video tugomba kwitanga kugira turabe yuko abana b'igihugu batera imbere bivanye n'ibintu bazi ibintu bashoboye kuko kira muntu afise ibyo ashoboye hari abantu turiko turakorera amakomedi genda kuri Elmix TV abantu barakurikirana Isaac TV turabinginze turabasavye bagende baraba impano hari nk'umupeti twa Yakobo uravye impano afise irarenze
ndabemereye ko vuba nzoza kuraba bakomeje banyu ndababazanire kugira bagire icyo babavuzeho
yego n'abana bakinye na uranezeko si n'abana gusa hariyo n'aba papa n'aba mama ariko kuko twasanze bafise impano twavuze ati Elmix TV lekije kugira ihinduka ryabamwe basigaje kuko hariyo abasigaye kuko ngo umuntu umwe niyo shobora gufasha abantu bose twagombye gufasha abajya basigaye turazi yuko hariyo n'abandi basigaye ariko mugabo abo tuzoshobora uburyo tuzoronka twe tuzoshobora kubushyira mu kugira impano zibandanye kugira iki kugwira nga mu gihugu kuko natwe twarafashije reka dufashe
fasha warafashije muravyumva ko ariko aragerageza kugira abantu ariko aragerageza kuvyura impano nimba rero ufise umwana afise impano no egera no mutipe jya kuri channel yabo ni Elmix TV na ndende M I X TV umuje kuyabonesha kuri channel yabo nimba umukunzi wa Isaac TV utagiye kuyabonesha kuri channel yabo batipe uzo buri umwasi biterambere aho uri hose jya kuri channel yabo kugira uba supportinge urumva ko bakora ibintu byiza nako ndakora no mudadano n'umujournaliste nu onye basandura urumva ni CEO ni bye bice bikunda cyenda batorera hamwe ni fresh tujere kuba supportinga kugira igihugu cyacu cy'Uburundi kibandanye kizana ibintu byiza cyane gusumba zo bavyiza nimba umukunzi wa Isaac TV utagiye kuyabonesha kuri bantu batipe kugira ibikorwa byabo uzo buri umwasi biterambere kandi hari ukuntu uzo ufite igihugu cyawe cyangwa iki wacu. Okay, reka ndagushimire abo bantu bikomedi very soon. Nigeza kuza kubarundira kugira dushobore gukora ikiganiro, babone impano bafise ko tubabonera le travail sirtere. Ahubwo nimba muramaze gushira ko ikomedi zabo kuri channel.
Ya ko nyinshi cyane zirashika nka 15 kuko hari tugomba gushira ko guherejo tuzashira izindi bakinyi. Kuko barashoboye.
Okay. Reka naba kuzi ba Active nababwira uko. Bagende kurabizo komedi niba asanga rimbi, nibi yaboneshe. Bagasanga ari nziza, mwiyaboneshe.
Hariyo ni sinema itwa ishyamba y'ibibazo. Yo sinema rero nayo ni ya mbere mbwa ikurikira n'izo zirenze. Umuntu agenda kuri aba parti ntoyi twamaze gushyiraho. Barabona yuko ari sinema ifise ikintu irusize za sinema bamaze kubona. Kuko ni sinema ikoze mu buhinga nta hantu mwari bwabone abantu ba kera bamwe mu ishyamba batavuga mugabo muri Elmix TV bose babona.
Uki kumuntu ashaka gusupportinga Elmix TV akora iki? Umuntu ariko arakwikirana nka Elmix TV ni yasanga zijya mpano ari cyo ashaka kuzifasha. Niza challenge mufise muri Elmix TV mushaka ko zovaho burundu.
Twebwe ikintu ura cyane nuburyo nuburyo murabizi na kanoti je niyo nkeze ishuri nta amafaranga ndigira nkora ariko mugabo muri twatundi kuko je nariko ndiga ishuri ariko me fise utuntu ndandaza duto duto ariko twahombye mugabo nifuza yuko zamano yuko nozigiye ndiko naduhomesha niyo ndifuza yuko babandi bafise cyakindi bifuza yuko bofasha bafise wa mutima wo gufasha bazane bazani dushire muri izinyiza mpano kugira turabe yuko Isaac TV ndi bazafashije abantu beshi
cyane bituma n'ubu tuguma dukora kugira nabandi batera imbere
yego nyamba Isaac TV yarazanye wewe irazanye abajya bakogwa twabonye umenye yuko hari ikintu nawe nyine hari ikintu hari afise mu mutima nanze wa mutima afise nifuza yuko
nabandi
batera imbere niho nifuza yuko nawe nyamba ugafise ufise kimwe gusa kizane kuko bica biba bibiri ufise bitatu bizane biba bine nico nifuza umuntu afise ubushobozi yozana Elmix TV na ubushobozi dufise nka Elmix company kubera tuwita ise company kuko ni ibirarenga abantu 10 nyamba uzi yuko umuntu amaze kuba ari umwe si umwe turashika 10 abo yarabazi yaramaze kubabona yaramaze no kujya kubakoresha ikiganiro nawo kitarasohoka n'abantu benshi kandi bafise icyo bazi
sanuzavusanga mwake mujya mu rukundo akazi katucagafa
oya arabi
Uyo kugira mukundane mubane ntiwo vyeme.
Oya turi mu kazi.
Murakora akazi hama mwijoro hama mukaca mubiherera.
Ibyo sivyo. Oya square bivuze.
Okay. Nibaza ko CEO wa Elmix TV amaze kuvuga akajambo kanyuma. Usa n'ubusozera nako ya dusozera ikiganiro kugira namwe muje gukora. Njewe nari nje kwirabira ukuntu hameze mu rupanga huba. Nabibonye ni home ni Mr. Home ndi kuri tele banishakira kwirabira mu rupanga ukuntu bumayeho. Mugare Attention akora sa neza. Okay akajambo kanyuma kuri Elmix ku bakunzi ba Elmix TV n'abakunzi ba Isaac TV.
Ku bakunzi ba Elmix TV turabashima cyane ukuntu bagomba batwitaho ukuntu badushigikira no ku bakunzi ba Isaac TV namwe turabashimiye cyane ukuntu nyene ntugaragaza ipiza ariko ntaje turabashimiye cyane ukuntu mugaragaje kutumenyekanisha ibikorwa byacu turabashimiye cyane gusa turabasaba vraiment bavuye iwanyu bazi wacu kuraba ibikorwa tuba turiko turakora
cyane cyane komedi ni wanyu ziriho bazi baraza kujya
komedi natwe ziriho
ibiganiro dukora ntibisarwa twe dukora vy'iwacu abana bo bagakora vy'iwabo exclusive ziratandukanye ugasanga hari ikindi bakwiye kuraba iwanyu
ego hari ibyo bakwiye kuraba iwacu ibyo bakwiye kuraba iwanyu
ariko mugabo ari kumuteguza ari kumuteguza injumu ibi
oya reka bwo cyatugera tubiriye tugenda tubiriye niho
byenye eh niho
njumu ndabagaburira ibinyo njumu njya na tirere meze neza cyane gusa abona bari bose bari muri Canada zahe bari imvira kugika injumu kwivoka bagikure hariya navyo harima eh yes we know how we do murabizi star boy nashitse kuri mikro ni gupampararanya nyene kugira ibintu bimeze neza by'amavuta tubashigikire bano batipe nuno musista ndetse n'abakunzi babo tubashigikire ubwo tujye kuraba ibintu byabo ama ibintu bigende neza na Isaac TV ntibagire kugira Sabonnez na Elmix TV ntibagire kugira Sabonnez byo bavyiza igihugu cyacu giteye imbere kuko aho kigeze ubuno vuga ko dusanga dufise ama TV menshi online kandi akora neza cyane tubandanye rero dushigikirana byo bavyiza gusumba na Jester Sabonnez ntibagire kun supporting asanga no kuri Instagram Mr. Boy Isaac TV igihe ubushaka 10 n'igihombe ngiro kacu kinsigira ko hari ega nanje tudorale ndadushaka. Yes ndabakunda mwese mudukurikirana bye bye ari ba DJ Kiss Mario Baroteri mwese murazi ko ndabakunda sana ba Saido Nyanka mwese murazi ko ndabakunda cyane. Fasha warafashijwe byo byiza gusumba nanje ningakwera nafashijwe. Bye bye murazi ko ndabakunda. Ndabaye na mabiza no simko muratura.
Isaac TV oh.